monna mongwe wa mantswitswidi mo go tsa kgwebo ke ile a re kgobokgobo o a ikgobokanyetswa. A raya gore mogwebi o tshwanelwa ke go fatafata a anye maele a tsa kgwebo. Mo go bonkonkgoga ba tsa bogwebi a re boleng jwa kgwebo bo a tlhotlhwa gore e tokafale e bo e semelele sentle mo mmarakeng. Ko le ya re fa bogakolodi le dithuthuntso go tlhama le go godisa kgwebo ya gago. Jaanong re thusa mefuta yotlhe ya dikgwebo gore re go thusa go fitlhelela ditoro le go tshegetsa kgwebo ya gago. Leah, mogwebi, re go tlhoma kwa pele.